missionaries. Antony Magondetsa, Skefu Jimojo, KOK, Dr. Ethel Kamundo Banda, Ili Gauda, Wendy Harawa, Miracle Chinga, Shama Focos, Kamuzu Barracks, The Marvelous Deed, Limbani Cimenti, Eno Komanso, Eliza Elias, VIP 15,000 kwaja yoka, Pakomo 20,000 kwaja, Standard Ticket 8,000 kwaja, Pakomo 10,000 kwaja. Kuipata moto New Year pa Ubuntu Lodge, 1 January 2025. Kuyambira tukoloko Masana, Pakomo 5,000 kwaja akulu, Pesani Nikitianu Maloyawa. Area 18 Puma Feeding Station, Kaware Feeding Station, Walker's Feeding Station ko Area 36, CBM Shop ko Area 25, Komanso Lloyd Beery Shop. Sayawe ba Christmas!
Wabatila ni Nkhani zindu ni jisoma nyoenda boya amba mitu yake. Ziko la Amerika la jinchito higanali ya ikulu wa mkondo yolimba na ndika jangali mziko lino. Pungu wadela la cholo tava Ameri na Vicha wazuzula boma ajibo kundi la chigawu japakaji panchito ya minda ikulu ikulu. Magulo kuzidwa ape mpaguri amalawa ya pezi njira zote tila umbanda wa ana uenda enda mizinda. Nkhani zina mtsogoleri wa dziko la Uganda wegira kumbuyo ganizo la boma lake ugiritsa ntchito koti la asilikali poweruzira milandu ya anthu ogira. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanitsirane. Dziko la Amerika lati pali ntchito yaikulu yomwe dziko lino likuyenera kuchita polimbana ndi katangali ndi ziphuphu. Yemwe akuimira akazembe wa dzikolo kuno ku Malawi Pamela Fessenden wati ngakhale pali zinthu zina zomwe dziko lino likuchita bwino pa nkhondo yolimbana ndi katangale mbali zokhudzidwa zikuyenera kuchilimika komanso kugwirana manja. Mkulu wa bungwe lolimbikitsa kuchita zinthu poyera awiri kamwandira wachi kusowa kwa lamulo loleza anthu omwe amapereka umbono kudza katangale kukuyika anthuwa pa chiopsezo ndipo ati adindo akonze izi. Imon Piringu walimbalipoti ili.
Poyankhula pamwambo okambirana momwe dziko lino likuchitira pa nkhani ya katangale yemwe akuimira kazembe wa dziko la Amerika kuno ku Malawi Pamela Fessenden ati dziko lawo lipitirira kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito yolimbana ndi katangale. Komatu mkulu wa bunge lolimbikitsa kuchita zinthu poyera la CSAT Awire Kamwandira wapempha kuti bunge lolimbana ndi katangale la SCB likhale loyima paloka. Akamwandira atsindikanso kuti anthu omwe amaperekera umboni pa nkhani zokhudza katangale akuyenera kukhala otetezedwa.
Zimenezi kwambiri ndekuti zikupangitsa kunena kuti anthu asamabwere poyera kupanga ripoti anthu amene akuchita mchitidwe umenewu. Mwina chofetsa chisoni kuti taonapo anthu ena amene mwina akupereka maumboni zotsatira zake akuoneka ngati unawonso mwina akupetekedwa. Ichi nchifukwa chonena kuti pakanali pano mwina tilibe lamulo logwirika bwino limene limateteza anthu amene akuwulula za mchitidwe wakatangale.
Dziko la Malawi linakumbukira tsiku lolimbana ndi katangale pa 9 December. Malo mazodi ya kulilongwe ndine Imon Pidingu.
Mtsogoleri wa dziko lino walangiza Malawi kuti ateteze mtendere omwe uli mdziko muno posatengera kusiyana kwawo pandale komanso chikhalidwe. Achakwera alankhula izi kumzuzu pomwe anakhala nawo pamwambo wokumbukira tsiku la umodzi. Atsogolera zipembezo magulu achikhalidwe komanso mafumu anali nawo pamwambowo. Noyo Nkubwi ali ndi ripoti ili.
Zochitika zokumbukira tsiku la umodzi zinayamba ndi mapemphero pomwe atsogolera mipingo anapemphera kuti mtendere upitirire mdziko muno pomwe dziko lino lukonzekera chisankho komanso kudzudzula mzimu wakatangale pakati pa Malawi. Anthu osiyanasiyana omwe analankhulapo pa mwambowu anagwirizana pa mfundo woti a Malawi akuyenera kukhala pamodzi posatengera kusiyana kwawo pa mitundu, zipembedzo kapena zipani za ndale ndi cholinga choti mtendere upitirire mdziko muno. Yemwe amalankhula malomwe achinyamata onse pa mwambowu Mwandida Tewu wauza atsogolera ndale kuti asiye kugwiritsa ntchito achinyamata ngati zida zachipolowe pona kuti nawo achinyamata afuna kuti azitenganawo mbali polimbikitsa mtendere komanso chitukuko mdziko muno. Mbusa Dr. Mark Nkandawire woyimirira gulu la mipingo la Public Affairs Committee anadzutsura mchidli wa ziwawa umona chitika posichedwa apa. Pomwatinya matawena umwe analindizi kwanje, analepeletsa zionetsero za mabungo omwe saboma mzinda wa Lilongwe. Polankulapo mtsogolo wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati umodzi ndiofunikira kwambiri kuti mtendere komanso chitukuko zipitirire mdziko muno. Iwo anati pomwe palibe mtendere chitukuko sichingatheke. Achakwera alangiza Malawi kuti akhale woyanjana ponena kuti Amalawi onse ndi amodzi posatengera kusiyana kwawo kuzigawo komanso mitundu. Pomwambowo mtsogolo wa dziko lino wakhazikitsanso mlozo womwe achinyamata azigwiritsa ntchito pofuna kulimbikitsa mtendere mdziko muno. Zochitika chitika zokumbukira tsiku la umodzi mdziko muno amazikumbukira pamutu woti kukhazikitsa chikhalidwe chokonda mtendere pakati pa chinyamata. Mmalumwa Zodiac kuno kumdzuzu ndine Nowo Nkubwe.
Pungu wadela la Cholo Tava wadzuzula boma kuti likukondela anthu achigawo chapakati pa ntchito ya ulimi wa minda ikulu ikulu. Amerina Fisha ati dela lawo ndi limodzi mwa madera omwe boma silikulabada pa zifukwa za ndale. Iwo apempha unduna wa za ulimi kuti uonetsetse kuti chitukuko cha boma chikugwidwa madera onse kuti Amalawi apindule. Koma apo yankhapo nduna ya za ulimi Asamka Wale yatsutsa anavicha ponena kuti President Chakwera akugawa zitukuko mdziko lino posatengera zigawo. Chipani cha PP chalangiza achinyamata kuti ayambe kutsata ndale za mfundo zothandiza kutukula dziko lino osati ndale za ziwawa zomwe chati zilibe kuthekera kuchotsa dziko lino mu msinga za umphawi. Mkulu wa achinyamata mtipanichi a Aubrey Harale wauza Zodiac pa msonkhano wa achinyamata kuneno kuti achinyamata akuyenera kuyamba kutsata ndale za mfundo zoyenera osati kugwiritsidwa ntchito ndi andale. Iwo alankhula izi ngati mbali modzi yodzudzula zipolowe zomwe ena anachitira anthu omwe amafuna kuchita zionetsero zodana ndi boma kuli Longwe. Kuchokera kuneno Steve Kalungwe walemba ripoti ili.
Poyankhula pa msonkhano wa chinyamata mboma la neno, mkulu wa chinyamata wa mchipani cha Peoples a Aubrey Harare wati nthawi yakwana tsopano kuti achinyamata ayambe kutsata mfundo pa ndale osati kumangwa gwiritsa ntchito pochita ziwawa. Iwo ati ndale zachipolowe zimasokoneza achinyamata ndipo andale amangwa gwiritsa ntchito. Harare akutinso munzaka ziwiri zomwe President wa chipanichi a Joyce Banda analamulira dziko lino, mavuto monga njala, kusowa kwa mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja analimbirira kale.
Dr. Joyce Banda nda amayi amene ali a President wa chipanichi cha People's Party amene ali kolo limene linatilera ife achinyamata muchipanimo mwakhalidwe chifaina ake ndakhalidwe nde chipani cha People's Party chimalalikira tendele khalidwe nyamata wa chipani cha People's Party asapezeka kugenda pa misonkhano ya nsogoleri wina aliyense.
Governor wa chipanichi mboma la neno a Rexford Botman wapempha anthu omwe analembetsa mkandula wa voti kuti adzatenge gawo povotera tsogolero omwe ali ndi kuthekera kosintha zinthu mdziko lino. Pasonkhanowo chipani cha People's chatsindika kuti chidzayima chokha pa chisankho cha chaka cha mawa.
Mgwirizano wa mabungwe osiyana-siyana wa Leave No One Behind wati nzika zochuluka mdziko lino sizipereka makanizo pomanga mfundo zofunika za boma zokhudza kuwatukula kutukula moyo wa tsiku ndi tsiku. Membala wa mgwirizanowo Dr. Mary Shaw wati kutenga maganizo a mdzikazi pokonza ndondomeko za ntchito monga ya mtukula pa khomo ndiyo kulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo kungathandize kuti ntchitozo zikhale za phindu lochuluka. Iwo anena izi kuli Longwe pa msonkhano wa akuluakulu osiyana-siyana olimbikitsa kugwiritsa ntchito uthenga wa nzika pokonza ndondomeko za boma. Winston Kaimira ali ndi zambiri mulipotire.
Dr. Mary Shawa, omwe ndi membala wa mgwirizano wa mabungwe umene akutcha Leave No One Behind Coalition, ati nzika zambiri mdziko lino zilibe uthenga woyenera wokhudza ndondomeko za boma. Iwo ati vutoli likukhudzanso mfundo zachitukuko monga za Sustainable Development Goals. Dr. Shawa akuti kamba ka izi anthu ena satenga gawo pa ntchito zachitukuko.
Anthu anatiuza mavuto angapo amene anawaona. Vuto loyamba kuchedwa kulandira zipangizo. Vuto la chiwiri kukhala pa kodikirira nthawi yayitali komanso kumene kuja kumachitidwa nkhanza zosiyana-siyana kwenikweni azimayi komanso kuona kuti malomoti iwowo ndiye apeze thandizo pa zipangizo zija amapaza kwambiri thandizo ndi anthu ena.
Nduna ya zachuma a Simplex Cholabanda yati boma ndilokonzeka kugulitsa ntchito uthenga wochokera ku mabungwewa popanga ziganizo zofunika. Iwati dziko lino likufunika njira za dziko lomwe lino zothetsera mavuto omwe limakumana nawo.
Simungachite plan popanda statistics, manambala. Kachiwiri, zikuika amalai eni kuti atenge nawo mbali pankhani zimenezi. Nifake tukuti citizen data based policy making. Komanso zithandizira kuti munthawi imene mukugwira ntchito yotukula miyoyo ya anthu kwa chuma mudziwe chiwerengero.
Mabungwewa akuyembekezeka kumanga mfundo zomwe zingathandize dziko lino pogwiritsa ntchito uthenga wochokera kwa anthu osena siyana popanga ziganizo. Winston Kaimira, Zodiac, Lilongwe.
Mukuonera nkhani pano pa Zodiac muli ndine chisomanyoenda ndipoti ndi zambiri posayedwa. Takulandirani nsoto ni nsumiru ya nkanizi. Dziko la Amerika lati ntchito ikanali yaikulu pa nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko lino. Phungu wadera la Cholo Tava Marina Vicha wadzudzula boma achipo kondera chigawo chapakati pa ntchito ya minda ikuluikulu. Magulu okhudzidwa apempha kuti amalawi apeze njira zothetsera umbanda wa anaoyendayenda mmizinda. Ndipo mkhanizina, mtsogoleri wa dziko la Uganda wayikira kumbuyo ganizo la boma lake logwiritsa ntchito khoti la asilikali poweruzira milandu ya anthu owukira. Tipitire ndi nkhani izi. Magulu ena akhudzidwa maka ndi umoyo wa ana opempha mtawuni ati izi ndizofunika futi dziko lino liike chidwi pothana ndi zinthu zomwe zimachititsa kuti ana otere adzichita khalidwe loyipa monga kupalamula milandu. Auspicious ndamuwa mkulu wa ntchito za bunge la Kids Kings pomwe pa lidipansi pa mpingo wa City of Pentecostal ati pali zifukwa zambiri zomwe zikuchititsa ana otere kuchita zoyipa monga kuba zomwe sizikhala kufuna kwawo. Iwo amalankhula izi ku Blantyre pamwambo omwe ana opezeka mtawuni ya Blantyre amachita zitsudzo mcholinga choziwitsa anthu samavuto omwe akukumana nawo. Kasimaubi walemba ripoti iti.
Mkulu oyendetsa ntchito za bungwe la King's Kids a Auspicious Ndamuwa wati dziko lino likuyenera kuunika mozama zifukwa zomwe zimachititsa kuti ana omwe amapezeka mmatauni azichita mchitidwe oyipa monga kuba katundu komanso kumenya wanthu. Iwo apemphanso anthu komanso mabungwe kuti azithandiza ana omwe akukhala mmisewu ndi kumapempha powapitisa ku sukulu kuti azakhale mzika zodalirika.
Mazake anawo amapezeka zoti mwina akupanga zinthu zosayenera pansewu fanira kuti akuona kuti mwina sakuthandizida mokwanira.
A Peter Gia ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Story Workshop lomwe lakhala likuphunzitsa ana oyendayenda mmisewu ku Blantyre kuti azitha kufotokoza nkhawa zawo kudzera mu zisudzo.
Pakati mafuna society isinthe kaganizidwe mmene imaonera ana amenewa chifukwa mtati monesese pali ena kuti kubwera mtawuni munosuti ndiwozasokoneza andivuto ndithu kwawo kuti akapita sukulu akhauti chakudya alibe akapita nyumba chakudya alibe ndi iye amaona kuti bola ntani ndipite mtawuni
kula kuti anthu komanso apolisi amawachitira nkhanza.
Madira miyandu ina akimapezeka kuti apolisi akupezeka kutigwira kangati folakwa polisi kuti akutizoza.
Inspector Mark Munama ndi mkulu oyang'anira zachitetezo cha mmadera ku Blantyre.
Mwana ndi mmodzi mwa anthu amene amasowa chitetezo chapaderadera malingana ndi malamulo amene amaona chisamaliro chitetezo ndi chilungamo pa nkhani za wana. Choncho nkhani zonsezi ife yungati apolisi tizisata.
Kumwambowu zinadziwikanso kuti makolo ena amatumiza mwadala anawo kuti azipita mmisewu ndi kumakapempha ponamizira kuti ndi anaonso wapokhala.
Bungwe la akatswira za chuma la Ekamala tikugwiritsa ntchito mfundo za ulimi zothandiza zosathandiza ndi komwe kuchititsa vuto la njala mdziko lino chaka chilichonse. Mtsogoleri wa bungweli ya Bertha Bangala Chikadza wati ndondomeko ngati za zipangizo za ulimi zotsika mtengo sizikuthandiza. Katswiri pa ulimi a Leonard Chimwanza wati kusayika ndalama zokwanena kundondomeko yolimbikitsa ulimi wa mthirira ndi china chomwe chikukolezera vutoli. Ndipo bungwe la Malawi Partnership Forum on HIV and AIDS lati phindu lomwe dziko lino lapeza pochepetsa kufala kwa HIV ndi AIDS ndilofunika kuliteteza kudzera mchito za umboni ogwirika ndi kulimbikitsa ufulu. Chiwerengero cha HIV mu 2024 kuno ku Malawi chikuonetsa kuti chiwerengerochi chikutsika ndipo mkotheka kukwanisa masomphenya a UN a 95-95-95. Mkulu wa bunge la UNAIDS mdziko muno Dr. David Chimpada wati dziko la Malawi silinachokebe mu msinga za HIV chifukwa chake pakufunika kuyika patsogolo mfundo zothandiza kuthana ndi mtendayi. Ndipo mkulu wa bunge la National AIDS Commission Dr. Beatrice Maranje polankhula pa msonkhano wa nambala 69 wa MPF kulilonge wati chidwi cha andale pothana ndi HIV chidakali chachikulu. Koma wapa mpando wa MPF Amara Kumbweza Banda wati mogwirizana ndi mfundo zosasiya aliyense mbuyo kuthana ndi HIV kutsamira kwa achinyamata ndipomwe iwo ayikapo chidwi. Nduna ya zachilungamo atayita simvalo yati kusowa kwa makoti komanso nyumba zokhalamo kugwira ntchito mabwalo a milandu kwa kudza ntchito yopereka chilungamo mdziko muno. Amvalo omwe amayankha mafunso kuchokera kwa aphungu a nyumba ya malamulo lachinayi ati ndunawo ulephera kuthana ndi vuto likamba kavuto la chuma. Phungu wa dera la kumpoto kalilongwe Mapuyu a Horace Chikuwa ndi a Matnaisa Abunaliwa akuzomba nsondole ndi ena mwa omwe anafunsa ndunayi kuti imange makoti ndi nyumba za ugwira ntchito madera awo. Munkhani zina, mtsogoleri wa dziko la Uganda Yoweri Museveni wayikira kumbuyo zomwe boma lake likuchita kugwiritsa ntchito koti loweruza milandu ya asilikali kuweruzira milandu yokhudza anthu wamba. A Museveni anena izi potsatira chidzudzulo cha boma lake kugwiritsa ntchito makoti a asilikali poweruza milandu omwe umakhudza mtsogoleri wa chipani chotsutsa mdzikolo Kizza Besigye kotiro lachinayi akuti linawapeza a Besigye omwe ali ndi zaka 68 ndi mlandu woti ayankhe maka milandu yokhudza kupezeka ndi mfuti komanso kukonza zogula zida za nkhondo kunja kwa dzikole, mlandu yomwe iwo akuyikana. Iwo akuti akuyembekezeka kukhala mu ndende ya asilikali nyengo ya Christmas mpaka January pomwe koti la asilikalilo lidzayambe kumva milandu yawo. A Museveni ati mlandu uliwonse okhudza mfuti ukuyenera kuzengedwa ku koti la asilikali chifukwa makoti ena milandu imatenga nthawi kuti ifike kumapeto. Ndi nkhani imeneyonso tafika apa mapeto pa nkhani zathu koma tisanasiyane tiwonenso mitu ya nkhani zina. Dziko la America lati ntchito ikanali yayikulu pa nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko lino. Phungu wa dera la Cholo Tava Marina Vicha wazuzula boma atipo kondera chigawo chapakati pa ntchito ya minda ikuluikulu. Magulu okhudzidwa apempha kuti Amalawi apeze njira zothetsera umbanda wa ana oyendayenda mmizinda. Ndipo munkhani zina mtsogoleri wa dziko la Uganda wayikira kumbuyo ganizo la boma loti ligwiritse ntchito khoti la asilikali poweruzira milandu ya anthu owukira. Zani zambiri pa zodiac malawi.com na ingini isomenyo enda.